sombulula ke le ngxaki u-3 ophindaphindwe nge-square root ka-500 x to the power 3. So into esizawuyenza apha kuba siqale sophule mhlawumbi le nto engaphantsi kwe-square root siyise kwizinto apho sifumana khona i-pivot squares okanye amanani apho xa uphindaphinda inyani kuphuma wona ngqo. So yonke ke into engeyiyo i-pivot square okanye ngelo nani apho uphindaphinda kuphuma elo nani ngqo sizashiya ngaphantsi kwentoni kwe-square root sign sethu okanye luphawu lethu lwentoni lwe-square root. So ke masike sijonge ke ngokuba sayiqala siyenze njani nto. So masike sicinge 500 x to the power 3 uba singamophula njani na ukuze sifumane ii-perfect square zethu nemanani wethu engazo-perfect square. I-perfect square ke benditshile uba linani apho xa uphindaphinda yele nyani kuphuma lona ngqo. So ke masike sijonge ukuba sayenza njani ke le nto. So sawuqala ke ngoku ngo-500 mhlawumbi ke ngokwenza loo nto sizawufumana inkcazelo. So u-500 ingangu-5 ophindaphindwe ngo-100. So uqaphela ke ngokuba u-100 ke nangu i-perfect square kuba loku ngu-10 omphindaphindwe ngo-10. Uba bungayazi ke loo nto bungaqhubekeka kujonga ke ezinye ii-factors kanjengo-2 mphindaphinde ngu-50, u-50 yena abe ngu-2 mphindaphinde ngo-25, ze u-25 abe ngu-5 omphindaphindwe ngo-5. So uzoqaphela ke uba ii-perfect squares apha ngu-2 ababini phinde ibe ngo-5 ababini kuba lo 2 phindaphinde ngo-2 perfect square no-5 phindaphinde ngo-5. So ungaqonda ku-100 ku-10 umphindaphinde ngo-10 okanye ngu-2 umphindaphinde ngo-2 okanye 5 phindaphinde ngo-5 njalo njalo ke siphindaphindane. So x to the power 3 yena uzoqaphela uba ngu-x to the power 2 umphindaphinde ngo-x kuba ke loo nto siyaqaphela uba u-x squared i-perfect square kwaye yena u-x akayiyo i-perfect square. So masike sijonge ukuba singazibhala njani izinto la manani phantsi kwentoni kwe-square root. So isaba ngu-3 umphindaphinde uzikhumbula lokuba u-500 singambhala ngoba ngu-100 umphindaphinde ngo-5 kuba kaloku yena u-100 ungambhala nongoba kubani ku-10 to the power 2. Xa uyazi ke loo nto ayisikho isidingo soba uthini ubhale ezi zitheni zingaphantsi. So u-10 squared 10 to the power 2 perfect square yethu iphindaphinde ngo-5 ukuze kaloku ukhumbule ufumane la 500 upha ngaphambili. Ungaphinda kubhale u-x squared x to the power 3 njengo x squared umphindaphindwe ngo x. Uzoqaphela kuba ziyasinika ke ubani u x to the power 3 wethu. Manike ke andilungise nje square root sum. Uzukhumbule ke uba kaloku kwimithetho yethu exponent xa izinto ziphantsi kwantoni kwe-square root esikhulu loo nto ke ithetha uba ungazohlula zonke uzibhale ngokohlukileyo. So le nto iyafana ke no-3 uphindaphinde nge-square root okanye principal root ka-10 squared uphindaphinde ngabe ndibhale ngolu hlobo uphindaphinde nge-principal root ka-5 uze uphindaphindaphinde nge-principal root ka-x squared uphindaphinde nge-principal root ka-x. So uzoqaphele ngoku bangayinto elindi eshekileyo ukuba sithini basisombulule. So i-square root sika-10 squared okanye i-square root sika-100 izoba ngubani izaba ngu-10 kuba kaloku i-principal root ujonga ntoni ujonga ezi zinto zitheni zi-positive ke. So izaba ngu-10 hayi u-negative 10. So u-5 akayo perfect square so uzayishiya njalo. U-square root sika-x squared ke apho ungaphazama mhlawumbi uthi i-square root sika-x squared uthi ngu-x kodwa ndifuna ukuxela namhlanje loo nto uba irongo kuba kaloku buyazelaphi mhlawumbi uba u-x linani elinjani eli-negative. So u-x masithi uba ibeli-negative, uba bengu-negative 2, then u-x to the power 2 ebezawuba ngu 4 ze ke square root ka-4 ibe ngu-positive 2. So awunotsho kaloku uba u-x squared uzasinika bani u-x kuba kaloku kule nkcazelo ifana ne-absolute value okanye ke so yile nto sayibhala ke uba le nto u-x squared uzaba ngu so izawuba yi-absolute value ka-x kuba kaloku sifuna inani elizawuphuma libe njani libe positive. So le nto sibeka le migca kuba sichaza uba inani esilifunayo apha sifuna libe positive. So masike ke siphinde ke sisombulule ngokwehla kwethu. So uzawukhumbula uba besino-3 apha ngaphambili. So khumbula uba besino-3 umphindaphinde ngo-10. So u-3 umphindaphinde ngo-10 umphindaphinde nge-absolute value ka-x loo nto izasinika u-30. So uzobhala u-30 wakho umphindaphinde nge-absolute value ka-x. Ukhumbule i-absolute value kaloku uyibhala ngolo hlobo kuba ufuna masithi ufuna inkcazelo ibe njani ibe positive. Umphindaphinde nge-square root ka-5 umphindaphinde nge-square root ka-x kuba kaloku zona azizo-perfect squares. So uzawuqaphela ke uba ezi zimbini zisephantsi kwentoni kwe-square root. So ke ungazibhala ke phantsi kwe-square root esinye masithi ke singu-5x ngoba kaloku uzibhala ngaphantsi kweyo ngolena ke ngomnye umthetho wantoni wee-exponents ebesisifundile. So ke sizayibhala ngola hlobo phantsi kwe-square root esiyi-1. So uzawuqaphela ke ngoku uba i-answer yakho okanye ke izawuba ngu-30 ophindaphindwe nge-absolute value ka-x agqiba iphindaphindwe nge-square root sika-5x sibe siyagqiba.